yɛ matwɛmɛda ase madama wobɔ biantenafo madama mayɛ se matenase mofane sɛ mebrakyɛ mofane sɛ ɛdin yɛ iron boy enti yɛhyɛaseɛ ne sɛ wɔni around a ɛkyerɛ yɛte sɛ sesɛdeɛ waba na sɛ rɛmɛna wɔfa ma bɛfudi a ansana ɔma bɛ ran inside no ne mabi dii kan baɛ ɛka nsɛm baako mmienu mmiɛnsa ɛna nanso so ka pobɔwe yɛgyene bɛkua no na ɔno apia ato sɛ deɛ ɔno nyɛ baabia na wakɔ ne sɛ deɛ mɛma pae na mɛgya nyintɛgye rɛde me yɛɛ no na afei yɛma rɛ mɛna ɔbɔfoɔ no akasa ɔkasa mema sɛ wobɔ wo nsɛm kɛseɛ paa wobɔ wo nsɛm kɛseɛ paa sɛ woade ne da mesɛ maikɛne ano woade ne da mesɛ maikɛne
Amen. Are you kidding me? nation worshiper, the future worshiper. Then stand here 1 second. Find a buyer or discover it. Am I communicating? We will be America, America.
I'm going to go to the hospital. He will scratch out. He will never jump. Never. I respect you so much. Tracy, or Islam, or India, the Bible, maybe I'm a Layat, or maybe I'm a Shofo, or don't be scary. I'm not sure. You will be so young. And so, you know, what is in your project is getting out. You are working on your video, we have TV presenters, and then you wonder who's who will be forced. You are a Isha, why are you?
Fight,
Sorry.
Ayo.